akubundu bungu babantu twasangiraga uwabakorera urubuga ntago bajya baza kumwera ino hantu waje mu gikari
akizo bazo babubahije guma mu rugo kabisa kizo
Muchi bajo.
Ubutumwa mugejejweho n'umurage Communication for Development ku bufatanye na Population Media Center.